Ko te whāinga matua o ngā kai hanga o tētahi o ngā whitiāhua hau, he wero I ngā waiaro a ngā taitamāhine no ngā iwi taketake. E aro ana te whitiāhua tuatangata e kia nei ko Fair Skills ki ngā kōhine nei no kānata me Aotearoa. A, ko te whakaora, te mahi mātuatua mā ngā tikanga tukuiho a o rātou tupuna. I kōrero a Rapaera Tawhai ki tētahi o ngā kaihanga e noho ana ki Rotorua.
He whiti āhua hou a kuanei ka puta ki ngā pūrere hangarau o te ao.
Well, I think this is how we're taking storytelling to the world. It's beyond whakairo, it's beyond raranga, and now it's in places where, you know, if we're telling a story, for example, posting something on Facebook, it's instant, automatically reaches millions of people.
Ko Fear Skills te ingoa ka whai I ngā kōtiro tokorua, tētahi he Māori, tētahi he uri iwi taketake no kānata. He whakahonohono I ngā kōrero taketake me te honunga a iwi anō hoki.
Focused and humble.
He whitiāhua whakātu I te tuahangata o enei kōtiro me tō rāua hiahia kia whakaraura anō I te ao.
We're practicing the values and we know that they're practicing their values and their cultural ways on their side of the world. So it's those things have made it really easy. I think the catch where it becomes complicated is when we have to have a hui and we're in different time zones.
Te nuinga o ngā kai waihanga no Rotorua tonu, rua te kau neke atu o rātou he Māori, ko Nikolasa Biasini Tule te kai ārahi.
It's great to do this via technology, but it's even better if you can, you know, have a kai together, have a laugh together, have a pahu pahu together, because it makes the storytelling authentic too. Yeah, the fact that we're all here, we all know each other, we all live in each other's back pockets.
E miharo ana I te mea kā rewa te kiriata nei ki te ahurei kiriata ki Toronto, hei tēnei marama tonu.
I think it's exciting. I know that the rest of the whānau that are working on this project, because we are a whānau, we're not randoms that have all come together. You know, the project in itself has made us a whānau. So knowing that it's going to be launched abroad is exciting, because everyone that's working on the project on that side of the world has become whānau too.
Hei te rua te kaumātahi o tēnei marama rewa ai te kaupapa. Rapaera Tawhai te Karere.